Hello guys, it's still your boy, Sadiki Spiwe, Rulani, Mazinanga, Doran, the Gurus, Running Aman, the cover Allu's Bakery, Wojamreza, Wachusamu, and Mabu Commander, Zimonga Batonde, Avashudufaze, Abaitenga Vutu. Today, we are going to shoot episode number 9, Rikuribos Running Aman, the cover Allu's Bakery, Wojamreza, Wachusamu, and Mabu Commander, Zimu, Gabatonde, Avashudufaze, Abaitenga Vutu, Ndi, Macheroni, Ndi, Kubatanganet.
Ushuma, mwanamume kha to dimisa a dishumere kutela uri vhe na vhumatshilo havhuḓi na vhutshilo ha khwine.
Ha zwi khou fana nga maanḓa kha yo zwi khou dzimba fhethu zwi khou fana nga maanḓa kha Allu's Bakery kamusi ndi ngapi vhakanda kha sia ḽa pfunzo.
Nṋe ndo ḓi ya primary nda ya high school nda ya tertiary ndi graduate ya public relations.
Graduate ya public relations a vha zwi khou beka zwikonzi fhedzi. Sikora wa jena ba Allu's Bakery a zwikho fana nga maanḓa kamusi eji business ya Allu's Bakery ndi nwe mabindu a ri mulayoni.
Obviously Allu's Bakery ndi tshimi sa tsho registeriwa ho ubva mahola ri tshi thoma usikana na musi ri kha ḽiwa mulayoni.
Okay kamusi ndi mini tshi vhato todzo zwinzhi uri vha ḓana ku baka zwithu under Allu's Bakery.
Ndi ngori ndi a zwifuna.
Vha zwifuna.
Nga maanḓa. U baka ndi zwithu zwine ndi to zwifuna nga mbilu yanga yoṱhe.
So baka ndi zwithu zwezwo zwi vha khou ḓi aluvha murahu vha vha na mbonela phanḓa yori eventually vha ḓo ḓana vha khou baka zwikonzi kana zwithu zwezwi zwine vha baka.
U baka ndi kale ndi tshi khou ḓi baka na vhathu vhanga hayani. Na mianga ri khou ḓi vha vhona ri khou baka mara nga hetsho tshifhinga nda ndi si na dzangalelo nazwo. Ho ḓi to ḓa ḓuvha nda ḓi to decide uri ha ini zwithu zwine na zwifuna zwine na nga zwikona ndi u baka.
Kamusi ndi tshi ngapa tshifhinga vha ṱalutshedza uri Allu's Bakery ito shuma hani tshitshavhani kha vhathu uri vha ḓo wana vha khou wana zwine vha zwi baka.
Allu's Bakery ri ḓisa tshumelo dzo fhambanaho. Ri ta skonsi ubva kha 5 litre swika kha 20 litre na zwibeskitsi ngo ralo na dzi mafini na banana bread.
Ndi nṋe Allu Raboma wa Allu's Bakery, tsivhudzo kha maAfrika Tshipembe vhoṱhe. A ri dzulele u ṱamba zwanḓa na u tevhedzela zwine muvhuso wa khou ri vhudza zwone, u itela u ḓitsireledza na u tsireledza vhaṅwe. Together we can win the war against COVID-19.
Welcome back. Please, Buffet, to subscribe, Buffet, to subscribe, Buffet, to subscribe, Buffet, to subscribe, Buffet, to come see our Allu's Bakery. Come see, Dingapu never tamoshika na a business, ya Allu's Bakery.
Moloro wanga ni ori ndi the one ndi na chipato chincha vori ndi bakery Allu's Bakery chini na ndo kona u thola vhaṅwe vha swanga nne ndoyo moloro wanga.
Come see, ndima pio my friend vanga mai saka vhathu vha tama ho u vula bindu linga ho lela Allu's Bakery line vha vha ku baka. Ezito
maipfi ane langa sia kha muswa muṅwe na muṅwe ane a khou tamba ḓi wana ana business ndi mafhungo ri lorani ni tshi fhedza u lorani ta kutshedze ni songo ḓi tenda u soko ri matshelo zwenezwo muhumbulo u tshi ṱoḓa vho thoma heyo business ine na khou i funa namba ni ta kutshedze ende ndi khou humbela uri na vhabebi vha tikedze vhaswa vhavho kha miloro ine vha khou tama u i bveledza.
Vha Allu's Bakery vari dreams never work unless you do. Azwi khou fana nga maanḓa kha vha Allu's Bakery vari tikedzo vhathu zwezwi ni khou thoma ni ambela tikedzo vho kha mashaka vha fhethu kana vhabebi vha ni tikedza na ni afanki ḓura khano uri na vhathu vho ni tikaho vhutshiloni uri vha hone life ni yanu nga murahu wano. Khamusi ndi dzifhio challenges dzine vha ṱangana nadzo zwezwi vha tshi khou ḓi baka.
Challenge ine nda ṱangana nayo nga maanḓa ya musi ndi na order nnzhi havho ri zwa zwino ndi kha ḓi to shumisa stofu zwa hayani zwa amba uri arali ndi na order nnzhi zwa amba zwi ḓo dzhia tshifhinga tshinzhi tshori zwi ṱuwe zvambori ndifose ane uri ndivhuwe busiku ndidavanye ndifeds uri ndikono tavanye ndifeds
mara chipinga ava ikono chimanaja
something amanda arali ndichika kono vhuwa nga 3
okay arali vana order na machero imwe njere imwe chiramba imwe igai gai dzi na dzi 4 vakono bvaka 5 liter nanga doba leti
ah susto kwezo susto arara khamba ngabo 20 mara na 20 yono ba ah susto Ronaldo wera
ah zvikofara nga manda kha vha Allu's Bakery vari chipinga asi problem ndi bona ri vavo kwa mahandu ra vaitele suzu vavo khamusi ndi dzipiyo dzi contact details ndi vha nga vha kwa makadzo
contact details dzine vha nga kwa makadzo dza Allu's Bakery ndi kha WhatsApp kana kha call 061 419 7435 yeah, kha Facebook page ya shinde Allu's Bakery kha Instagram ndi @AllusBakery
Facebook page Allu's Bakery Instagram
@AllusBakery
zvikofara nga manda kha vha Allu's Bakery kamusi ndi mapiyo maipfi ane vha nga masiya kha chimiswa cha RV8 Films in association with Tanyani Communication
ndi kholiwa nga manda ndi wana ndi fano ndi zwine zwa kontaka dzi mafhungo zwori ndi tonga ndi nga ri mini ndo vhuya hayani ngori vhabebi vha mia nga vha bva fano dzerani so nṋe ndo ḓi wana ndo vhidziwa nga vhaswa vha fano dzerani u ḓa o interview a business ya Allu my friend and I see andi mafungori shumani nga manda ndo tuwedze vhanwe vhaswa nga nne so ngo toguma kha Allu todani vhanwe vhaswa vhane vha khoita zwa vhubindudzi ni vha tuwedze
ha ri koliva zwulwane nga manda kha vha Allu's Bakery muyeni as now my fi offer something vha Allu's Bakery what dela na mahinya inya ba fetu please do yourself a favor Just buffeto so delicious buffeto do yourself a favor buffeto nuka me ba Allu's Bakery don't touch and touch ngori you are the viewers but honestly one kwamani aba to catch contact another pera kaskrini rikoli mazwana nga manda please after watching this episode don't forget to subscribe and press notification bell uri next time merci post the videos ne notified and then rikacha aba Allu's Bakery go zwirwa
skodifati
yo Bafetu Allu's Bakery bafetu I salute bafetu please arim support varikando one na thando upi west contact the perka screen vanyaka zvikonzi zwa madzina ngo yo pambana kama mukama ndo vathusa bafetu rikoni mazwana nga manda futi ka Allu o vhona mulezo washu munga mulezo ndeme mukomandiri mudzimu nga vha mutonde vha mushurufadze vha muitenga vhuthu Allu Ri kolibuwa. Please, bafetu, don't forget to subscribe and press notification bell. Uri next time merci post the videos, ni be notified. Ndika the WhatsApp dikis pure dan mazina nga vdalo. Nango ndi kotende response vaya ni. Bafetu. Please. See you next time.
Vasungo imwe pedzi ndi ambatiye ngori Allu's Bakery rodera vone. Chimene dza shundi dza vudere none nga mutengo fare yao. Va bona songo dzanya hubosi Allu obagao. Ripabekela scones mafi na specifics nga ndira itamisao. Nao vafunzi vha damudini avanga shono vha itela tie ngori zwa shu azimbumburei. Nga vari fonele kha nomboro 082 073 7605 kana 061 419 7534. Na
It's not a lie.